Welamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 kulwezi 2024 ngo-Cape Sithube. Endabeni zethu namhlanje,
abantu bahleli ehambe mandala apha, abantu bahleli batshona bedlala i-draft, akunanto abangayenza and ikhukhu lokho kukhona ngakwaphandle kokuthi uhulumende azathi abuyele plat.
Bayakhala eZimbabwe ngokusilela komlilo kagetsi. Kulabotsheketsha abadabuka eZimbabwe abedlula amakhulu amathathu ababothwe kwele South Africa esabelweni se-North West. Abesifazana abangamajumi ayisikhombisa bafundela ukuqhuba amabhizinisi uhlelo olusekelwa ngele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokusilela komlilo wegetsi kulandela ukucitsha kwawo endaweni eziningi elizweni kusukela ngesonto. Omanjinela benkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi kuwe izitishi zikagesi eziningi okwenze kwaba lokusilela komlilo lo elizweni lonke. Bathi bayalungisa uhlupho lolu lobo bengavezanga ukuba umlilo kagesi uzatholakala njani kunsukwana ezilandelayo kusiya phambili. Osomabhizimisi bathi sebesehluleka ukulungisa impahla etshiyeneyo ngenxa yokusilela komlilo kagetsi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Angliston Sibanda, umqondisi we-Green Africa Technologies.
Amagetsi asehlale ngekho angahamba abuyi kwesinye isikhathi, abuye ebusuku vele emsemabhizinisini abantu batshona behlezi, ikakhulu ku-productive sector. Kulaba bezi-retailing kungcono ngoba uyanelisa ukuthi ulayithe i-generator, lilayithe ama-light, abantu bangene bathenge, libhale ngezandla ama-cashbook lihambe. Kodwa ku-productive sector akunanto eyenzakalayo, kwaba-weldayo akunanto eyenzakalayo, akunanto ongayenza engekho. So sikhangalela ukuthi sethi sicabanga ukuthi uhulumende kumele ayenze imizamo kumbe adeclare i-state of emergency sibili ukuthi sokule emergency kubonakala ukuthi kungenziwani, ngoba nxa kunje so i-economy yaqhubekisiwa and ngeke ivuke futhi.
Ye, wena njengosomabhizimusi singathi akutshaya kanganani amagesi khonapho nxa engekho?
Akuna production so akuna nto yenzayo. Nxa sisenze sizama ukukwenza vele akusebenzeki, imitshini esisebenzisayo isebenzisa amagesi, so vele akula, it's a non-starter. Ungazi ukuthi uyasebenza nge-generator, i-generator iyakutshaya layo iindleko zayo ezokuyimaintaina lokuyidumisa.
So ligcina lisenzani sibani?
Hayi, kuhlala abantu bahleli ehambe mandala apha, abantu bahleli batshona bedlala i-draft, akunanto abangayenza and ikhukhu lokho kukhona ngakwaphandle kokuthi uhulumende azathi abuyele plani kumbe kuthiwe kwabantu bahlale sekube nomhlangano wokubonisana ukuthi kungenziwani i-private sector nohulumende, ngoba lokhu kukhanya kuyehlula.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Inkokeli yesabelo se-Northwest kwele South Africa ithi kunezizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu ezibothwe kusukela ngoncwabakazi lonyaka ezikade zisemba amatshe aligugu okungekho emthethweni. Abanye babo babikwa beyingxenye yabavalelwe emgodini we-Stilfontein abacatshangelwa ukuba izigebengu ezingafuni ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Umbiko wethulwe nguhulumende wesabelo lesi izolo ebusuku ukhombisa ukuthi phakathi kobontsheketsha bedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1259 ababotshwe kulesi sabelo enyangeni ezine ezedlule, izizalwane zeMozambique zedlula amakhulu ayisishiyagalombili 871 kulandele zeZimbabwe zedlula amakhulu amathathu 343. Udaba lolu selulethe ukukhathazeka kwizizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezithi lokhu kungabe kuyibufakazi bokuthi baningi abeZimbabwe abayingxenye yabotsheketsha abaphansi komgodi ongwegolide e-Stilfontein esabelweni lesi. Izakhamizi zelokishi leKhuma e-Northwest zitshele iStudio 7 ukuthi kule muli yeZimbabwe labantwana abane abavaleleke kulo umgodi osekuphele inyanga amapholisa esala ukuthi kungene ukudla lamanzi, sithi lokhu kuzenza ukuthi baphume. omelele eZimbabwe kule South Africa uAmbassador David Hamadzeribi utshele Studio 7 ukuba usethume abantu ukuba bayidingisisa ukuthi kule zalwane zeZimbabwe ezingaki emgodini weStilfontein. Esinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Lina Minyizea yena ubedlengezela Nyembezi ngesikhathi ekhuluma ngabantu bakhe ababili abakulo umgodini.
Lifaka ubuhlungu abantwana bami ligcina ngaFebruwari. Ndigcina kukuva ivoyisi yabo ngathi bayathethisa umuthi ukuthi hamba uthetha umama wethu ukuthi sikhona apha ngaphantsi ngemajoro ebranch yandlozi ndisacabangisile.
Osakhulayo weZimbabwe uGeorge Dube yena ongakufihliyo ukuthi laye uyangena kule migodi inxa yobunzima bempilo uthi indlala ayilankosi.
KuZimbabwe akunamali.
Akula mali eZimbabwe yokwezizalwane zeZimbabwe zisiza lapha zizoziphandela. Akekho ukubamba ngamandla kuza lapha kodwa inhlupheko lendlala yikho okusifuqayo.
Izizalwane zeSouth Africa sezethule ukukhathazeka okukhulu ngemva kokuthi uhulumende ethe ulokhu esadinga icebo lokuhlenga otyeketya abasemgodini lo. Unkosazana Thandeka Zinzi Tom uthi ukhathazeke kakhulu ngomfowabo uAyanda osemgodini lo.
Ndingathi mna banabuntu. Kuthiwa umntu ngumntu ngabantu kodwa ibonakala bengenabuntu. The only thing abaconcerned ngabo zi-status zabo. It seems like this thing yonke abayenzele bayenzela i-ranks. They don't care ngempilo yabantu.
Okhokhela umphakathi weStilfontein kulolu daba uMnumzana Johannes Qankase uthi siye sabisa isihluku esenziwa uhulumende kubo jeketya laba.
No, isivisa kabuhlungu ubhuti. Isivisa kabuhlungu kakhulu. Ngokuba thina eqalekini sisahaya siyi-community sithi sifuna ukunceda. And uncedo lwethu lubonakele ngoba sikwazile usindisa abantu abayi-11 kwaba nomzimbo siwukhuphile. Sisebenza namavolontiya aphuma phi khona pha ekuhlaleni. Besebenza ngesandla zabo kungekho metshini bengabhatwana ngumntu. Uyavisisa bengabhatelwa ngumntu igovernment engafaki isandla kuloo nto leyo. Kodwa siva kabuhlungu ukuthi ukufikela kweli xesha langoku akhona mntu omnyuki wasevwa igovernment wakhutshwa igovernment.
Kusenjalo amagqwetha alwela ilungelo loluntu kwele South Africa athi aza kuyafaka esinye isicelo emthethwandaba sokuthi abaphansi emgodini laba baphiwe ukudla lamanzi ngesikhathi uhulumende esadinga icebo lokubahlenga. Ngimele Studio 7 eStilfontein eNorth West kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulabo somabhizinisi abesifazana abangamajumi ayisikhombisa abasanda kubhuja izifundo zokuthuthukisa amabhizinisi phansi kohlelo lwe-Academy for Women Entrepreneurs olusekelwa isigodlo seMelika eZimbabwe. Abathole ulwazi olutshiyeneyo bathakazelela uhlelo lolu. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lwe-Academy for Women Entrepreneurs kumbe awe ngamafitshane olwasungula ngomnyaka ka-2019 lujonge ukutholisa abesifazane ulwazi lokuthuthukisa amabhizimusi. Abanye abakuhlelo lolu bathole izicoco zokufundela okutshiyeneyo ngeviki ephelileyo. Abangamachumi amathathu lane, 34, abasebenzela koBulawayo bazathola izicoco zokuphutsha izifundo zabo kunsukwana ezilandelayo. Bonke bathi uhlelo lolu lubaphathisa ukuba baziphilise ngamabhizimusi ezandla. Ujabule okumangalisayo unkosazana Immaculate Dumo Kwashira osakhulayo ole bhizimusi yokuthunga ophiwe njalo isigodlo seMelika inkulungwane yamadola $1,000 eyokuthuthukisa ibhizimusi lakhe.
Sifunde into zokuthi kumele siqoqe ama-businesses ethu. Italenta is not enough. Ngoba at the end of the day it's all about making profit nxa ukubusiness. So kuzamele uthathe italenta lakho umake sure ukuthi uyalimanager ukuze uthole imali.
Unkosikazi Belinda Muzenda omunye wabaphuche izifundo ze-awe uthi luhle kakhulu uhlelo lolu ngoba isithuthuka ibhizimusi yakhe yokupheka amakhekhe.
I-awe ibe yiprogramu enhle kakhulu isifundisa ukuthi sikhulise amabhizinisi ethu. And for mina ibhizinisi yami isikhulile. Ngifundile ukuthi ibhizinisi yami ngiyifaka kanjani ku-social media. Ibhizinisi yami iyakhula ngama-networks. Ibhizinisi yami isitshintshile ngendlela kade ngiyisebenza ngayo.
Ekhuluma le Studio 7 emkhosini wokunika izicoco labo abaphuthe izifundo zamabhizimusi umabhalane kahulumende kuhlangothi olubona ngabesifazane unkosikazi Mavis Sibanda uthe luyabukeka uhlelo lwe-awe ngoba luthuthukisa omama lamantombazana.
Ngiyakujabulela kakhulu ngoba nxa ungafundisa umama ufundise isizwe. Into esikhuthazayo kakhulu yikuthi omama laba into abazenzayo zifanele zibe standardized. Intsha
yiyo ikakhulu esikhuthazana nalo. Bengameleli ukuqhatshwa, abaqhatshe labo befunde ukwenza amabhizinisi.
Umeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Pamela Tremont, laye owayekhona embuthanweni wokunika izicoco zabaphuthe izifundo phansi kohlelo lolu, uthi ulwazi abesifazane abaluthaphe kuawe bazalusebenzisa ekuthuthukiseni amabhizimusi abo kanye lelizwe.
The success of this dream is a victory for you.
Ngiyakwazi ukuthi ukuphumelela kwenu ezifundweni lezi kutsho lokuthi izigaba zenu lelizwe kuzaphumelela. Ulwazi lwenu malukhanye emphakathini, liphakamise ukuzwayo zonke indawo ezifuna lina.
Umkhokheli wohlelo lweawe eZimbabwe, yena okunhlanganiso yePass on Point, unkosikazi Thubelihle Ndlovu, uthi abesifazane akumelanga besabele khatshana kwezamabhizimusi.
This program is a real game changer. We've seen people coming in bela amabhizinisi amancane, bafundiswe, baxhaswe, bafundiswe izinto eziningi. Uthole ukuthi ekugcineni umuntu ibhizinisi yakhe siqhatsha abantu abaningi, sinkulu.
Uhlelo lweawe luqhutshwa minyaka yonke, njalo abesifazane abenelisa ukungena kulo bafundela ukuqhuba amabhizimusi abo umnyaka wonke, umuntu munye ngamunye. Osomabhizimusi besifazane abafisa ukungena kuhlelo lolu bakhuthazwa ukuba baxhumane lenhlanganiso yePass on Point ebulenjini be-internet bevule imininingwane ethi www.awe.org.zw kungakafiki mhla ka 10 zibandlela, lapho okuzavalwa khona ithuba lokufundela ukuqhuba amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sikesizwe ezivela kumanye amazwe ngamaphetshane. Umanyano we-European Union uthi kumele kumiswe impi ephakathi kwele-Israel leLebanon. Usebulewe abantu abaningi njalo abanye babaleka emizini yabo emazweni omabili. Inhlanganiso ye-Internal Displacement Monitoring Center ithi kulabantu abayizigidi ezingamajumi amathathu lanhlanu, 35 million, asebesuke emizini yabo kuzwekazi le-Afrika ngenxa yezimpi zomvukela, uswelakala kwemisebenzi lokunye. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Weziphathelene leMelika, ugatsha olubona ngezokuvikelwa kwezemvelo ole-Environmental Protection Agency luza kuba lo mkhokheli omutsha maduze kulandela ukukhethwa kwake waba lilunga lephalamende uLiz Eldin ngoseza kuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Intatheli zindaba ye-VOA News uVeronica Balteras Iglesias ulobe udaba olulandelayo ekhangela ukuthi ungubani kahle kahle uZeldin lokuthi udaba lokugudeka komkhathi ulakho kuluphatha njani.
uLiz Eldin waba lilunga lephalamende okwamahlandla amane emele idolobho le-New York, futhi sesiside isikhathi esekela uDonald Trump. uZeldin usekhangelelwe ukuba ngumholi wogatsha lwe-US Environmental Protection Agency. Lumlisa uleminyaka yokuzalwa engamachumi amanelane 44, njalo wafundela ubugqwetha e-Albany Law School. Waba libutho njalo okweminyaka emine, futhi uyindoda ethetheyo elabantwana ababili abangamawele. Kumbiko awethu lemhla ka 11 ngolwezi, uTrump wazise ngokukhetha kwakhe uZeldin, esithi uzasebenzisa ubuciko bakhe ukudlondlobalisa amabhizimusi aseMelika, njalo uzalandela izimiso zokulondoloza ezemvelo. uZeldin utshele umsakazo weFox News ukuthi uzaqhuba inhlelo zikaTrump eziphathelane lomnotho ngokugcweleyo.
There are regulations that the left wing of
Wule mithetho egukuzelwa ngabasesandleni sokhohlo wezombusazwe ephambanisa inhlelo zamabhizimusi.
Phansi kombuso kamongameli Joe Biden, ugatsha lwe-EPA luqakathekise ukusetshenziswa kwamandla kagetsi angelakho ukuphambanisa imvelo futhi angelamkhawulo, i-renewable energy. Lwafaka njalo imigoqo elawula ukukhiqizwa kwamafutha e-oil kanye legasi, ngenjongo yokuvikela umkhathi. UTrump uthi,
"We will blast through every bureaucratic hurdle to issue rapid approvals for new drilling."
Sizayikhipha yonke imigoqo, sivumele ukugejwa kwamafutha, kwakhiwe impompi zokuwahambisa kanye lamafekithali okuwahlambulula. Sizakwakha lamafekithali alungisa izimota ezihamba ngogetsi.
UZeldine wethule amazwi afanayo eze encintise esikhundleni sokuba ngusibalukhulu weNew York ngo-2022.
"We should reverse the state's ban on the safe extraction of natural gas."
Kumele sesule umthetho ovimba ukugejwa kwegas, njalo sisungule impompi ezintsha ezihambisa amafutha.
Ukukhethwa kukaZeldine kuza ngesikhathi umanyano weUnited Nations ugcizelela isikhalazo sawo sokuthi amazwe omhlaba kumele achiyane lokusebenzisa izinto zokubasa ezenjiwayo, ama-fossil fuels, ukuze kumiswe ukuguquka komkhathi. Nangu unobhala jikelele we-United Nations, umnumzana Antonio Guterres.
"The sound you hear is the ticking clock."
Umsindo eluzwayo yikukhala kwenkombalanga. Sesisezingeni lokugcina ukuba sinqabe ukukhudumala komkhathi kube ku-1.5 degrees Celsius, futhi sesichiwe isikhathi.
Lanxa imithetho ephathelane lokuguquka komkhathi ikhangelelwe ukwesulwa nguhulumende phansi kobukhokheli bukaZeldine, ingcweti zithi okwamanje izabelo zilakho ukwethula imithetho yazo zizimele, futhi labantu balakho ukuzikhethela inhlelo ezilondoloza umkhathi. Udaba lolu lulotshwe nguVeronica Balderas Iglesias oweVOA News, lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo weVOA Studio 7.
Kulabatsha eZimbabwe asebephila ngokuzisebenzela besebenzisa imitshina yakulezi nsuku ngesikhathi umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo, njalo kulabasakhulayo abaningi abadinga imisebenzi nsuku zonke bengayitholi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNobert Moyo oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26 ngomunye wabasakhulayo ophila ngokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku, uthi waqala eneminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili ukudinga imali, wagcina ebona kufanele ukuba enze umsebenzi wokulungisa ama-websites kanye le-coding eseHarare.
Ngiyakholwa ukuba i-technology ilamandla, ngakhangela izinto eziningi kade sokulabo online business, online imisebenzi nje eminingi. So i-technology iyaletha inguquko empilweni zethu njengabantu abasakhulayo. Ngiyathemba ukuba abaningi labatsha bazafundela imisebenzi eminingi kakhulu enjengayonale engike ngayiqamba, bathole ukuziphilisa ngoba kathe sizinto zomile. So izinto zomile kunje, so izinto ezinjengazona lezi ezethekhnoloji zisilethele ubungcono.
Omunye ofana loNobert nguNompilo Chuma, yena othi usebenzisa imitshini yakulezi nsuku ukudinga abantu abelukayo. Kulamakhasi enkundleni zokuxhumana ezigoqela e-Facebook le-WhatsApp.
I-technology yabona isiphathisa kakhulu ukuba sisanise ukudinga ama-customer ethu kungela marketing eningi. Abantu bazidinga ebulunjeni njenge-Twitter yabona, Facebook, WhatsApp, njalo inani labantu abasilandelayo liyala liqansa. Yasiza sibili ukuthola imali, akusafani lakudala lapho esasithwala nzima ukudinga abantu endaweni eyodwa.
Baningi abatsha abenza imisebenzi efana lababili laba. UNyasha Dube osemaphandleni eLwagweru ogcwele ebulenjini be-intanethi. Loba abatsha laba besenelisa ukuziphilisa indlela lezi ezitshiyeneyo, kulabanye abakhala ngokuswela imali yokuthenga imitshina efana lama-computers ukuze benze okungabaphilisa. Umeluleki Ndlovu ngomunye wabakhala ngokuswelakala kwemali yokuqala umsebenzi webulenjini be-intanethi lenkundleni zokuxhumana.
"Xa uvele ungela foni yakhona kuyahlupha lokho. Thina lolwazi lokuba kwenziwa njani vele asilalo. Sifuna imisebenzi ema-industry, hayi lokho kwe-intanethi lokho. Ngabe nje bayasivulela ama-fake kuphela kuphele lokho. Okwamanje nje sesihawulela."
Inhlanganiso yezisebenzi International Labour Organization ithi ubulembu be-internet buzakhweza inani lemisebenzi yabatsha ngokuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% kuzwekazi le-Afrika kusiyafika umnyaka ka-2027. Elezimbabwe lithi Abantu abafika esilinganiso sokungamachumi ayisithupha 60% sebengena ebulenjini beinternet elizweni. Uhulumende uthi uzabumba imithetho yokusebenzisa ubulembu lobu kanye lenkundla zokuxhumana ukuze abantu basebenze ngendlela eziqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu. Zimbabwe.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle badubule babulala impisi ebezihluphile ngokudla izifuyo esigabeni sawondolwane ePlumtree. Izakhamizi zithi ngaphandle kokudliwa zimpisi zifelwe izifuyo eziningi ngenxa yendlala. Sixoxa lesinye sezakhamizi lezi, uMnumzana Dumisani Maphosa.
Sesibe lohlupho lwempisi isikhathi eside. Impisi le mangaphazamisi sokuneminyaka engafika 10 isingena emakhaya zibuye zithathe izifuyo okuyimbuzi khona lapha emakhaya kuthi emadlelweni ezifuyo ngoba ebusika amadonketo alala egangeni zifika zibambe amadonki kanye lenkomo kwaze kwafika ekuthinini sesibona ukuthi manje akusafuyeki kule ndawo sasesivula igroup yethu problem wild animals control okulapha esisungule khona uhlelo lokuthi silwe lalezi impisi sakhulumisana labemvimi abekempfa laphana okuyibona abacine besizwe isikhalazo sethu bagijima bazofika khona lapha endane yakoshidiwe babeya baye emfuleni bayeza imsindo ebiza impisi basebezibulala ke babulele impisi e1 okwakathesa kodwa kuona la amalanga angathi kuthuli imsindo kamili.
Ungathi impisi lezi zidale umonakalo onganani esigabeni, zibulele izifuyo ezingakhi?
Impisi lezi ngathi emveni besikhangele nje lathi singathathi ama record kodwa li group lay engiyibiza lapha engithi problem wild animals control isilenyanga ezimbili ivuliwe kusho ukuthi imbuzi ezidliwe lapha ezibayeni zingu 11 kwathi inkomo zabe ngu 6 zabe lamadonki angu 2 kodwa sisi kubulawe leyo mpisi sekuthuli these days akula sifuyo esireportwayo ukuthi sidliwe okungangokuthi siyababonga mpela ngokungenela kwabo izinkokheli zethu ondolwane kanye loshidiwe khona lapha esigabeni sethu labe council abevimi laphana campfire sidibanze umsebenzi omuhle kakhulu ngokuzwa isikhalazo sethu basincedisa basithembisile futhi ukuthi okunye kuzovela sibazise babe basincedise ukusebenza.
Akula yini ezinye inyamazana zendle ezilihluphayo?
Silamakhanka, amakhanka abamba imbuzi imihla ukusa kwamalanga. Sibuye futhi uma singabe silimile kuba kusile problem yendlovu. Lamanje nje ebusika indlovu ziyasihlupha kubangelwa ukuthi kulomango ongasuka emabhongani. Maybe uzwethi madlambuzi kuona lo umango akula manzi indlovu lezi ziyabe zomile so kubangela ukuthinini zispende isikhathi zikuleyo ndawo lapho sithola ukungathi kulodaka khona njengoba izulu belinethile uthole sesihlupha zingasafuni ukuhamba sikubangela ukuthinini asisakwanisi ukudinga kahle isifuyo endaweni esemfuleni.
Siyabona ukuthi abanye sebeqalile ukulima ngemva kokuna kwezulu khona ngapho kunjani?
Izulu linethile last week ngolwesibili kayi-1 linethela ngabe labe linengi okubangela ukuthinini abantu silime kodwa ebesikuhlanyelile kukhulelwa yilanga kalisaphinda ngalibuye futhi izulu sihloke sikhala sikhangele phezulu lithwala amayezi echitheka kodwa sinalo ithemba lokuthi izulu lizanetha lonyaka.
Indlala yona injani?
Indlala inenge impela ebantwini bakithi lasezifuyweni okubangele ukuthi abantu becine sebefeva ukuthi balime ugajobho ngoba izifuyo zingasekho izifuyo zifile ngendlala.
UMnumzana Dumisani Maphosa isakhamizi seIndolwane ePlumtree ubexoxa lontukameni Nkomo weStudio 7. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yey, Studio 7, Studio 7, linjani lonke, thina siyaphila, siyaphila. Siyalibongela ontungameli labo tabo kancube. Sithi libambe kanjalo ku-Studio 7, sitshele indaba ezimnandi. Imangaza yilabo Joseph Chuma labo gawule babo laba bezano PF la ukuthi bayasijwayela kabi labantu labo. Bangasithatha ukuthi kona thina singabantwana bezano thina. Asingena lezano total. Bangathi iZimbabwe ngeza isupport izano PF, asiyisupport, siyayizonda futhi. Asiyifuni, sifuna ukuthi iphume vele embusweni. Ngoba isithole senzima, sithole nzima. Ngendlala nje kuphela khona lapha, ayilancede ebantwini.
Sanibonani Studio 7. Ninjani basakazi bami engibathandayo bonke. yazi nginenkinga nalabo abantu abafunde kakhulu abaseZimbabwe bayangidina futhi ngathi bazongidina kakhulu okanye ngithi sebengidinile yini le nto abayenzayo yokuthi bona bazawabeleko becomplaina beba nokukhonona lapha nalaphayana besithi le Zimbabwe likakalungela ungena ecommonwealth bayabona ukuthi umnankakakabafuni uphume ezitulweni bayabona ukuthi zanu-p f yalile ezitulweni futhi abafuni ingene ku-commonwealth ingene i-commonwealth bathi ayikakakulungela ukuthi ingene ucommonwealth pho kahle kahle kumele thina siyenze njani akuseyindaba yabo leyo ukuthi oralilungela or kanjani abaliyeke lithathwe ngoba lo scoclate lo ubonile ukuthi sesizwele bakithi ingcono esifake khona bona balako babanokukhonona bethi bona ye ele Zimbabwe likulungela ukungena ku-commonwealth ngoba liyabhuza amalungelo abantu pho bengathi bona bafuna ukulinda ukuthi amalungelo abantu aphele ukuyabhuza kuyoba nini
Studio 7 isibingelele sithi linjani hayi lathi siyaphila sibonge kwi-studio 7 izindaba elisinika zona mihla namalanga ngoba aluba yisini hayi aluba sazi lutho khonaphana ngokwenzakala kithi siyabonga mpela kakhulu okunye ngicela ukudlulisa nako kwi-studio 7 ngicela lisidlulisele umpiko lo emabhoda khonaphana Plumtree Matsiloji Maitenge uyathola ukuthi khonaphana ebhoda phakathi kulama roadblock ayi 20 roadblocks ikuyini khona and ama-roadblock akhona kuyaba kungabhalwa tikiti kungayenziwa lutho kufunakala izimali nje ebantwini kumbe thina sawona nje ngokuyasebenza phandle kodwa ngicabanga ukuthi kuyasebenzela kwethu phandle ngoba yihlupheko ngoba akekushiye elizwe lakho lithanda uyosebenza phandle ikuthi ukuphuma kwakho iyabe ingekho into engekho right so siyacela phela studio 7 ukuthi khona khona kwenzakala emabhoda nala amathathu nala into yakhona ikuyiphele iphele impela khona khona kuthathela izimali
basakazi 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 ninjani basakazi itshona njani hayi siyancenga basakazi sithanda ukuphawula basakazi ngesadik region enochairperson naye ongalunganga okuthi naye uhalela kuphela ukuba nesikhundla but kungelanto ozoyilungisa semazi nje ukuthi limenemene likachairperson qedela uzosuka umkhokheli isadik region so kumele manje kube nesadik yama-opposition party yama-opposition party sadik ngeyethu thina esitoyiti uyasivala amabhoda sokusele ngokuthi nawe nje mnango wakho uzazokubona nje sazokuvalela ibhoda naleli e-South Africa khona abanye la bevale babo abahle abakhona ngamazwe ngamazwe
salibonani basakazi salibonani basakazi bethu silithandayo ngike ngicele kungembuzo loo ndoda lo mfana lokuthiwa ugolide ukuthi uthini ngale ndaba ewuthiwa mnamamutapa njengoba unyathi mbumbulu lo ongazo lithi isipole sitshele ukuthi inyathi wasithenga kuphi uthi ulobhengula asomuntu walapho nomuntu wokuza lobomzilikazi sicela ukubuza ukuthi mnamamutapa lo wayekupha lesi sikhathi sobomzilikazi lobo lobhengula kumambo esitshele ukuthi wayekuphi nonomtapa lowo nje kahle kahle yena vele ugolide yindebele yini umuntu esintwini jita yamanyala onke la yenzakala lapho bavumela bona ukuthi bona bayatholathola mina lokhu engakukhulayo azange ngizwe ukuthi unomtapa kwawafika ngapha emathebeleleni azange ngikuzwe even one thing kuzwa manje sokuzama nje ukuvala abantu besindebeleni ukuthi bangaphakami
laba-ke ngabanye babalaleli besitulo 7 besipha imbono yabo hhayi-ke uhlelo sigqiba lamhla khona manje kodwa lingakhohlwa ku-live dok uhlelo lwabasakhulayo olezi connection sixoxa ngenhlelo zokuthuthukisa abatsha kwele Zimbabwe hhayi-ke mina umthembo sithembayo ugibs dube ngiyalibalelisa zulukandaba